Fisugundi ninyishite nyorohereza ni nk'amagwa teretse muhunzirishika kufyisa uwo gundi ndashaka kumukwibagiza kuko jewe ibyo mbona ntiwahise mwoneza narumvise yuko atasiba kukuriza nanje nzirana n'umuhungu ababaza umwana mwiza aho niho mberakaga mukubakosora ni pece sintamshi ndaga ndazi neza nzogutsindira kandi azobabara abonye utakimuririra kuple yacu azoyipuhira yicuze kukumpebera
ava yuko ugenda hanze ugitangura umuziki umuziki wo ngaha mu ntara ya Rumonge wawubona gute
umuziki uwo ngaha mu ntara ya Rumonge wari ugeze ku rwego rukomeye cyane kuko umaze kubona umuziki uri ku rwego guko wowe ushobora kuba ufise hit ukasanga Tiger afise hit Pablo Mo afise hit DYD afise hit Arnovich araje niwe umuntu asa no kumwe ngo yaje nyuma yacu gatoya nawe azanye hit ndetse aciye aja ku rwego kanaka
yego super fun ni cyahe cyigwa cyangwa ni cyake nabonye muri Izere Award
ndasavye cyangwa ndakebuye si bibi nibaza ko atavyo bana ndiko ndaraba kuri Izere
ategurayo ntumakanire super hafu ndashaka kumenya ni gice ikintu cyatumye wiyumvira gukora igiteramo
nzoba ndi kumwe n'aba MC nka MC Gael juste Gael na Ami Pro
yego
abo uvuza bariri
yo ndimo nkitakumva na imvije ndi kumwe n'umuntu kanaka acambwa ati eske byukuri intengeso niyo nyene super hafu afise yo gutwara abantu
urumva rero mukuririmba
ndabara mukijwa kunzi bishiza TV amuri hose nitegeje asanze kuvuga guhana namwe mu biganiro ndavuga ko rero numunsi musidasanzwe numunsi dasanzwe ko ndavuga ko turi kumwe n'umuririmbyi no muririmbyi ndavuga amaze gukora bitari bikina mu muririmbyi abandi akabitumenyesha makuru ndavuga mwese muramuzi ni Mr. Mumuriza yamenyekanye cyane ku ndirimbo za Mumuriza indirimbo nyinshi cyane araza kwidondora araza kumaraza kuganira byinshi muraza kumva byinshi mutari musanzwe muzi kuri nyene muri kumwe nanjye Rev Fatum kuri microphone nyuma kamera ngo kuri kumwe nanjye Nobel reka nkushimire wa mudukikana imisi yose nkushimira by'inkora mutima muze kugira subscribe n'ubusa nawe tarayi kora gwa ngo ikore kugira ngo uzaba mukurikana ibyana byose bica ku Jiza TV reka ndamuramutse kugira ngo mwumve byinshi mutari muzi kuri ndakora mukije
cyane Fatum
yego umeze neza
amahoro kabisa
super half one super half mbona ko muri no miss munaguma tagata sinzi ko super fo ibihe imisi myinshi rero
imisi ni myinshi cyane nubwo ari myinshi kandi naramaze kugaruka ariko nyene kubera nsa n'uwashikiye ku rundi ruhande hari abantu benshi tutari bwabonane hari abantu benshi usanga tutari bwabonane tukagenda duhura n'umwe umwe
yego
ariko nyine ibizoduhuza si bike birahari
reka rero ndagwe kaze mu ntara y'Rumonge kuko ndazi uramaze igota hari
gusa biratangaje kumva ko umuntu awe karibu muhira
ndikora ko tumaze igihe gitari gito tutakubona ni super bakunzi bishiza TV ni super hafu twatumaze iminsi inyuma yaho ati yatujyoheye cyane nga mu ntara y'Rumonge akaduhindirimo zitandukanye agakora amakorabo menshi yabaye aba Emerisani ba Masalendi munyuma ariko twaramuronde turamubura ariko turakeneye kuganira byinshi bakozi bizati bimanze mu ntunge gato na nyera manza ntunge gato yindashaka manze numve amanze abwire bakunzi bizati TV super umuntu umvise super hafu umva nkande
jewe ubuze super hafu umva kwanza super hafu izina ryabanjirijwe na Hakizimana Yves kuko super hafu ni izina ryojo mpabwa no muziki canke nahawe no muziki
yego
Hakizimana Yves rero akaba ari umuhungu avuka mu muryango w'abandi bana bane
yego
bose babahungu Tuyisenge Fernand irakoze loge benshi bazi
yego
baza kino umupira yarakinye umupira cyane muri message na jewe narayiciyemwo burya baramuzi yize amashuri yiwe yose ngaha
mego
nka jewe nyene ku ronde rw'amashuri nize ngaha kuva muri primaire Rumonge 3 sixieme ndayiga ku Rukinga narize kuri Urban, narize kuri Birimba, narize kuri Kuiteba, aho se nahantu nagiye nca. Donc ubuzima bw'amashuri bwose nabuga nabumaze mu Rumonge ari naho navukiye. Nibaza yuko ibyo kwidondora mu buzima butari ubw'umuziki ari ibyo.
Urakoze cyane Superhafu, uratubwiye na cyacara, uratubwiye biografi yawe umuzima butari ubw'umuziki. Turashaka naho twumvire Superhafu rero mu muziki.
Mu muziki Superhafu natanguye kuririmba. Buri yovuze ngo gutangura kuririmba ntushaka kwibuka igihe watanguye kuririmba.
Dushaka kumenya watangiye kwinjira muri studio na
kimwe. Muri studio hoho natanguye muri 2013. Buriya jewe ninjira muri studio rya mbere ninjirwe na Fame House. Fame House niyo yanyinjije mu ndirimbo yiwe kujya kugenda kumenyereza. Amaze kukubonamwo ubwo bushobozi, amaze kubona ibyo yogenda yongereza kuri wewe.
Yego.
Kuko numwe numuntu dushimira cyane. Ejo bundi nari kumwe na Amipro arambaza ati mbe Fame House ko ntamuherutse. Ndamubwira nti Fame House araho. Burya Fame House waruzi ko ari inshuti abantu benshi ntibabizi. Je burya Fame House ni petit frère wa papa, ni data wacu.
Data wacu. Biratahuritse cyane kumva ko Fame House ashobora kuba ari data
yawe. Ari umuntu rero yanyinjije mu muziki. Ariko kuririmba indirimbo ya mbere nayiririmbye muri 2014. Indirimbo yanjye yitwa Singena ntavuze. Cyo gihe rero naririmba byari byagoye cyane n'abagenzi kunyumvisha yuko noja muri studio nkaririmba nkagira indirimbo yiwanje. Ubwo hari hageze aho numva ko naje ndabishaka cyane, mbona ko mengo birashoboka. Cya ndabikora byakigwa neza. Buri indirimbo ya mbere abantu bayimenya ntibajya bagenzi. Abantu mwigana naye nkere n'umunyeshuri bakakubwira ati byo we bihebe canke ni sawa.
Yego.
Rero bambwiye ati vraiment ni byiza cyane, bakagenda bahana hana indirimbo namenyekana. Hanyuma kubera uko kuryoherwa n'ukuntu bayakiriye cangenda gusubira gukora indirimbo inyuma y'ukwezi kumwe yitwa Tumukomera Mashi, indirimbo abantu bakunda cyane mu masho. Hari ukuntu abantu bayisangamwo cyane iyo ndiko ndakora amasho. Haheze igihe cy'umwaka niho nagenda kuririmba indirimbo yitwa Mpumuriza. Ivya Mpumuriza byose no bivuga benshi barabizi
nabizi.
Hanyuma Mpumuriza kubera yoyo yari ifise kumengo yari ifise ingufu nyinshi cyane. Buriya Mpumuriza yabayeho umwaka wose atamuntu ayizi. Tuyumviriza n'abagenzi gucyo byaranse kumenyekana. Niho Emerisa na Koli baje na maturi ya mutipe ifo ko tumufasha karonka video bandore umuntu akora video ara avuga ati jenda gomba gufasha uriya muhungu bankorera video iriya hariya re video isohotse. Niho Mpumuriza yasohotse nk'indi mushasha abantu benshi bayimenya nka audio isohokanye na video. Rero iciraja habona cirandika amateka nagenda numva ati jewe nayumvise mu ntari yini yayumvise. Donc n'indirimbo yakoze ibintu bikomeye cyane. Hanyuma mu nyuma nca nongera ko ntuze nari guhomba ushikanje zijya n'indirimbo nazikoreye muri periode imwe gusa nca ndazisohora mu buryo butandukanye. Mu nyuma nca nongera ko ntayigahezwa apres ntayigahezwa nca nkora Ndagukumbuye niho rero guca mera nk'ubugiye. Ariko ava gatoya imbere igihe nasohora na igahezwa byahuye nuko ntanguye kwinjira mu itangazamakuru nkora ngaha kuri Izere FM. Hari ukuntu rero itangazamakuru naryo nyine wewe urabizi ni n'umunyamakuru rirafise ukuntu rigutwara umwanya rekana gusamaza ukuntu naciye nsa nuko umwe ngo ndasamaye gato. Mu nyuma nca nsohora Ndagukumbuye.
Yego.
Indirimbo navuga nti haheze igihe gito nca ndagenda ngenda South Africa. Yafashe abantu bagiye barayumva feedback nizo zabaye nyinshi, uburyo abantu baba bicaye nk'umubare bari kwayikurikirana bumviye izabayikunda bayiryohererewe. Hanyuma ndi South Africa nanavuye ino ndirimbye indirimbo yitwa Couple ya mbere. Couple ya mbere nca ndayitwarana kugira ngo nihagere igihe haheze iminsi mikeya. Kuko nari kuri pressure y'abantu bavuga ati kugiye South Africa umuziki uzobuhe.
Yego.
Camuga ntireka ngende, iyo pressure nari nayiteguriye. Ninashika hariya nzokwerekane ko umuziki ntawe uhevye nce ndayisohora.
Mabane ko umuziki wabo bandanije.
Niko nabigize. Muganca nsanga gusohora indirimbo hariya ni ikintu kigoye cyane kuko promosiyo irakugora hari ugwego tutarashika ko kuvuga ngo wokoresha abantu ubahembe ku buryo bakora ikintu cyawe nticabwe nibivuze ko abadufise ku mutima batariho ariko bisigura yuko bica bibasaba umwanya wo gukora ibyabo n'ivyi wawe ibyo rero ntiwo birenganire nta muntu worenganya abuze donke umwanya we wamugoye kugira ngo acagenda kukwirukira bica bisa rero nibingoye gato nca ndabona ko mwengo ni kintu cyo kwitondera ha konsohora indirimbo ntigende kubera ko ntari hafi ngo ndagire promotion nopfuma ndindira nkazobikora ndabikoze bifise ingufu kuva nje rero natanguye ntumpakanire ndafise n'izindi ndirimbo zitarasohoka ku giteramo cha samedi nzoziririmba nga nzoziririmbira abantu usubire mfundikire
ego
kamwe bita ati basoma mbiki marwa ko bazoba baje ngari basoma mbiki rero soma mbiki urumva bisigura ku kufundura gatoya umuntu wa gasoma ko hanyuma ugasuka ugafundikira
ugafundikira
gato nsubira ufundikire rero mbike igihe kigeze ngende ndarekora imwimi
Super Africa mushimye cyane icyamirambere kumwidondora maze kuduha navuga ko uratubwiye byinshi ugakoze ibiza TV muramaze kumva byinshi ku byerekeye Super Africa ariko ngo mumanze ndakubaze gatoyi ava yuko ugenda hanze ugitangura umuziki umuziki wo ngaha mu ntara ya Rumonge wawubona gute
umuziki uwo ngaha mu ntara yo ya Rumonge wari ugeze ku rwego rukomeye cyane kuko umaze kubona umuziki uri ku rwego guko wowe ushobora kubufise hit kasanga Tiger afise hit Pablo Mo afise hit DYD afise hit Arnovich araje niyo umuntu asa no kumwe ngo yaje nyuma yacu gatoya nawe azanye hit ndetse aciye aja kugoyego kana
yego
Msamaria ugasanga yaramaze gihe nawe nya afise ama hit hit donc wasanga indirimbo zigenda ziragonga ugacu sanga hari yako kantu kirushanwa hagati y'imiziki donc ngawe bica byora koko nabanyarumonge baca bahigira amahigwe yuguhitamwo indirimbo nziza buriya ufise nk'ikintu kimwe cyo gufungura umva inzara ufungura ico mugabo iyo ushonje ukagira ibifungurwa byinshi urinenaguza ugavuga ati ntoriki hari naho uvuga uti ngomba gufungura neza icabaye ciza mu maso yanje no kuri jewe nico ngomba gufungura ikindi ndace donc wari umuziki ufise competition nziza yakivukanye atagwanko rurimwo ari kumukabona ko ukumva Fabizo yeso indimo nka wakishua ukavuga uti na jewe ilfo ko ngenda nkarondera indirimbo nka nari guhomba ugasanga Pablo Mo muri iyo minsi afise I got you irakaze cyane ugasanga Tiger aje na so much ugasanga Arnovich araje na pole pole Donc ugasanga hariho akoga competition k'indirimbo zikaze kweli kweli ariko kandi twaragize n'amahigwe tuba dufisi radio bambe izere FM yaradufasha cyane yadufashije cyane iradufasha kumenyekanisha ibikorwa byacu
yego
haraka difference kariho ku mpande zose haraka difference k'ibikorwa kuva ngarutse kubaririmbyo mu Rumonge ubona kumwe ngo gukora byaragabanutse nta ndirimbo zikigungana
abashakanye
ko ndirimbye iyo aririmbye urumva ko aririmba indirimbo nziza
yego
mugabo wamfururizo kuko ari giye umuntu yavuga ati nakayasohoye kananje kuko ibana tere irafashwa
yego
mugabo ico kintu ubu ubona kumwe ngo ntakikiriho umuntu ashaka gusohora indirimbo kamenga abandi ntibibaraba ari kuri kurarana support vraiment singombye go critica ndasavye canke ndasavye canke ndakebuye si bibi nibaza ko atavyo bana ndiko ndaraba kuri izere support yaragabanutse yaragabanutse ukuntu dufate hariho ahantu abantu batadutse supporting
yego
rero ico bisigura yuko bimaze kumerwa twebwe abanyarumonge ifo ko du supportingana
yego
abajene certo nibivuze wowe kuririmba canke utaririmba ushobora kuba utaririmba mugabo uga supportinga abaririmba wewe ukora utundi tuntu nuko urazi noneho tuba twariganye mu ishuri ry'abana 70
yego
nibivuze ko twese twagiye muri bimwe ariko twamadufisise ko umwe afise umutima ku wundi kuvyo ategezwe gushigikira donc umwara keneye uwundi baki uno naba DJ bamsaba naba MC wewe uri mu journaliste nuko kira muntu abafise ukuntu ashobora gusupportinga uwundi rero no vuga nti kuvyereye bike bikogwa ntiyagira umuntu azo kwirengagiza gikogwa cyo umuntu mushasha kuko nyimbo ukora ku radio fata kijya gikogwa gishasha kivuze gihumwanya ukavuga kuti je nyimba ari zidesemene nyimba ari ukwezi ngomba nda kivuze ni nguvu zanje zose nturaba ukuntu we ndimbo yakujyohe kuko indimbo yashaka gusohoka wewe ukayikunda jewe nkayifata ibisanzwe ubyo wakumva ko atovyivuza kabiri wewe maze rero kuba umujournaliste urabirengera ibyo urabirengera ukavuza indirimbo yivuza ukwezi yivuza amezi abiri hanyuma ureka abantu urabo ko bayakiriye kuko wewe urashobora kuba utayiyumvisemo ugacureka kuyivuza o ufunze imiryango ya benshi bari kuyikunda siko bimeze ufunze imiryango y'abantu benshi bari kuyikunda bakayumviriza bakanayikunda donc hari ikintu uyimye nyene indirimbo rero no vuga nti tugerageze bagerageze baduha inyenyo kuko impamvu ne sister kuri izere ni radio abanyarumonge tuyita nijwe igiterambere rusange umva ni twese tuyiziga ko iryo terambere ryacu rero mu gihe dutegezwa kuyikonta ko cyane mu byerekeye izo promosiyo z'indirimbo kuko twarabonye ko ari akantu katagenze neza kuri izere hari urwego rw'umuziki rugabanuka hari ikintu kiriko kiragenda uko cyategezwa kugenda hari urwego umuziki mu Rumonge uba uriko nibaza rero ko novuga uko hanyuma ikindi abaririmbyi ilfo ko tujya ku kivideo gakora dutegezwa gutera imbere tugatera iteka intara buriya urashobora kuraba ngo chancho yaruwahe chancho ni umuririmbyi mwiza mu barimbye babaye mu Burundi benshi niko bavyemeza bavuga ntushobora kuyumvira chancho ko chanko mukunda ngo ubure kubazi yava urabaza uti mbe burya chancho yavaye maze kumviya aba ucumva riteka kuri iyo ntara rero ugwego gose twoshika ko intambwe twotera tuja ko intara yacu biragenda bikurikirana biragenda bikurikirana cyane ntihagire n'umuntu azobona ko muziki atacumaze umuziki urafite icuvuze cyane esero tukuhantu vuka
ndavimba cyane ariko nta gukiri mu jambo super half uragiye hanze uravuyeyo umaze gushika ukabona ko umenga hari ikintu cyahindutse ava yuko warumaze kujya hanze super half wakoze iki cyanke uri kurakora iki cyanke uri kurahinyonya uri kigango ryano wa muvuduko umuziki mu rumanga rusanzwe ufite kuva kera kugango ya ritme igaruke ko uko yari
bo irya ritme irakenewe mugaho turakuye no kuja kurundi rwego guko umuziki wacu urenga kuba uri mu rumonge
urenga imbibe
za kuvyerekeye kugaruka kwanje jewe ngarutse nakize imana ndonka akazi kuko bandanye byibunya makuru ngo nakubwiye nari nabitangwa kuri izere shikira kuri Buja FM niho mbarizwa niho nkora no rero jewe ubu no vuga nti si ino nza no nk'umuntu afise konje y'imisi ibiri itatu canke mfise yabaye myinshi ni ndwi imwe mbangiye donc jewe ubu ahanini mba ndi Bujumbura mba ndi kuri Buja FM navya nagerageje kuvugana n'abaririmbyi bagenzi banje ndavuga nti nimukore imiziki mishasha nimukore dukore imiziki mishasha tuyikore hanyuma turaho ukuntu tuyipushing samedi nzoba ndi ngaha mu giteramo ni kwa kundi nyene
usubira kubyura ndashaka ko tuca tuca giteramo
nzoba ndi kumwe n'aba MC nka MC Gael juste Gael na Ami Pro abo uvuza abaririmbyi bafashe umuziki ndundi kugwego gwa mbere gw'igihugu ntushobora kubirengagiza
yego
nibo twese turaze zinami pro turaze zina Jesse Gael mu muziki ndundi abo rero nibaba bari ngaha tugira imana baraza bari mvyo mu Rumonge bose barakurikira nibikogwa vyabo kuga habonetse iyo opportunity yuko muna yaga canke bakishika kuri tere mu gitaramo cyatwebwe abanyarumonge 100% umuntu yatuvangiye mu bakaronka umwanya wo kuyaga nubwo hari hasanzwe ubwo bucuti hagati yabo n'abarimvyo mu rumonge hari ikintu ciyongeye donc izo zose ni opportunité urumva hanyuma rero tukimvye gushira umuziki ku rundi rwego natanguye nakoze igiteramo kizoba ku wa gatandatu Tiger ari mu bantu basigaye bafasha umuziki ngaha
ego
asohora indirimbo akaboneka no mu biteramo bon nabandi bagiye barorganiza tuzogenda dushigikirana tuzokwisanganya no bundi twasubiye gushika ku rwego rwa rundi nyene ariko tuta hari kuntu umuziki wo ngaha usamaza twararonse sixe nyinshi cyane mu banyarumongo gacume ngo turibagiye ko hari urundi rwego dutegezwa kujako rero kwa kote y'Ibujumbura ndashima Imana je nsohotse nsohoye indirimbo ndamaze kubona ko nshobora kuronka ahantu ho kuyicisha ikamenyekana ahantu abantu benshi batari bamenyereye hanyuma bibaye kuri jewe gusa ntivyoba ari vyiza narabonye Mtsamaria avec
Arnovich
abantu basigaye bamufashe mu mugongo nawe nyene indirimbo yiwe iba iri ibiri ku ibiri kuri yindi level nyene
yego
Arnovich we kubera we bugiriya we umuziki ntiya utangwe mu rumonge utangura Ibujumbura utangwa nk'umunyabujumbura mugabo yimenyekanisha nk'umunyarumonge nawe si kibazo cyane nabandi bose ariko ku muntu ata iyo ukoreye muzika ahantu tari ahantu uri harabaha ubufise power kurusha ahantu utari ni nayo mpamvu rero navuga nti kuvyerekeye gukora tuzogera dufashanya haba mu rumonge haba Ibujumbura haba makolabo kujya dusharinga niki gucyo nibaza rero yuko ivyo gukora byo birahari ivyo gukora birahari haba ku ruhande rwanje haba ku ruhande rwo gufasha abandi haba ku ruhande rw'abandi kumfasha ivyo gukora byo ni byinshi nkuko wabonye ntumpakanire iza yarasohotse
yego
ni muntu mbere ya promotion n'ubundi kuba nayikoreye igiteramo no kuyimenyesha abanyarumonge nibintu nkibyo nibintu nkibyo
super half nyene nagomba kutugera cyane 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 kucerekeye igiteramo twaze kuri kwategura ntumpakanire super half ndashaka kumenya ni gicaye kintu cyatumye wiyumvira gukora igiteramo
nayo ndabikumbuye cyane nayo ndabikumbuye cyane buriya iciyumviro cyo cari icuko nkiri South Africa numva ko ninagaruka nzushikira kuri scene noba narateguye igiteramo nkaba nagiteguye nk'iri South Africa ahubwo nkaza kigongana n'umunsi kiberako kuko nayo inkumbu y'abanyarumonge guteramana nabo uburyo twahora twishima turiko turabaririmbira nabo baryohewe kubona abana babo bariko bakora ibintu byiza ivyo bintu nayo ndabikumbuye cyane 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 hanyuma rero nshashika kwisi yose hari kiza cha COVID hari ingingo ziza zarafashwe kugira ngo turabe yuko ico kiza cyo tuzwa harimo rero kuba ibiteramo bitariko biraba tugira imana rero ubu ababijejwe babagenda baturabira bagasanga igi kurugero runini
yego
ico kiza caragabanije nguvu birashoboka ko ibintu nk'ibiteramo bishobora kuba rero nayo mpamvu umuntu ya profise kuruno mwaka kuruno mwanya nibaza ko nzo azoba ari igiteramo ca mbere kibaye kuva bafunguruye siko bimeze
kuva bari kuye ndibuka harabaye ibiteramo vya ba Tiger Breeze
byarabaye kuyipasika mugabo muri ibi bibanza abantu bari bamenyereye cyane kizoba ari kibanza ca mbere
yego
kuri Tourist Town Beach
ndabyibaza
rero niyo mpamvu bonana nihuse ni nyota petetre narushe jabani ntakindi yukumva ko ngomba gusubira gukora igiteramo mu buryo bwihuse
abanyarumonge ndetse n'abandi bari mu cyungara yo ngamo ntara amagazi ja mu giteramo cya Super Half ni gikibo kwitega mu giteramo
cyane ikintu bo kwitega icya mbere cyo narifuje ko narimva ikintu nokora kubujye umuntu aje ashobora gutahavuga ati je numvise indirimbo yiwe nshasha muga nta kindi kintu gishasha namubonye ko ico kintu rero nico nakoreye ko nipfuza ko umuntu azoza ategezwe kubona ikintu gishasha kijanye na performance zane kugya yahora ambona agategezwe kubona ati hari ikintu
cahindutse
cahindutse kandi ico cahindutse kikaza gisumba ivyo nari nsanzwe nkora cancane mu makonsere ivyo bintu birategekanejwe bucito harabe
eh reka bakuzi bizati bidabibutse ko ni taki 11 ni kwa gatandatu ubone twitirimwe novuga ko tuzati ko turagiyegwa turi kumwe ni kiro cyate kirimo abaririmbyi bo mu ntara ya Rumonge ijana kwijana nibaza kwizwa kimwe abaririmbyi bo ntara ya Rumonge nahabaye umusi baronde yabo abahanda ariko bagisiguye batuvuze ko ari mu ntumbero kugira ngo byukuri
ubambere bo turakorana hanyuma barakunda ngaha no mu ntara yacu hanyuma kandi nabantu bashobora kuza bakagira ico babonye ku muziki wacu bakagira ikintu gishasha kuko sinibaza ko bamenyereye cyane performance z'abaririmbyi mu Rumonge rero ico ni kintu nacyo tuzokunguka ico ni kintu tuzokunguka kuri bo nubwo bucuti nyene burya urishima urishima cyane iyo ubonye abagenzi inshuti abantu mukorana baji wacu ari nige do watubitegura mu buryo butari ubw'umwuga ubwo kuririmba tukabitegura tudoze gutembera ariko iyo habonetse akakajyo koko tuzanana turi tuje mu buryo bwa kinyamwuga nyene mu buryo bwa concert biba birushirijeho ariko tukaza atamuntu aza kudushika kigitutu nico nanza ari abantu bagumye bambaza ati kube kutashize mu muririmbyi mu barimbyi bakomeye navuze nto ya je nkeneye tukeneye kuko gukora igiteramo twebwe nka twebira badukunda barashobora kuza nkuko wabaje kuwundi muririmbyi wese nyemba abanyamwuga babibonye ari giye aho raza no muririmbyi abantu ntibamwake nkuko twe batwakiriye twe bakatujyohererwa cyane kurusha nuwo muririmbyi wundi nibintu rero bishoboka ni navyo nagombye kwerekana apana ko notegura igiteramo nkacite ya ntumakaneye concert hanyuma bakabona undi muririmbyi peut-être bitanashoboka ko abantu bovuga bati superfa arafise igiteramo yego kuko iyo umuntu agusumbye izina abantu baza bumva ko nubundi ikiriya giteramo ariwe donc uriya muntu afise izina rikomeye abo rero bariho tuzokorana hanyuma muga first of all nitwebwe
ni superfa sanzo rumurinzi kandi akongera kumenyesha makuru ubuje superfa kuba umumenyesha makuru no kuba umuririnzi birakorohera
biroroshye cyane ntacyo bitwaye kuko hari hundi usanga ari umuririmbyi ari no mudandaza ugasanga ntibisa ariko kuba umuririmbyi ukaba no mumenyesha makuru byose ni ibintu bisa kuko indirimbo zivugirizwa mu iradi zikavuzwa n'abanyamakuru urumva umusani n'umujournaliste hari ubucuti bafitaniye ariko urashobora kuba uri umuririmbyi ugasanga ukora n'ibindi bintu atanaho bihuriye
yego
ni naco gituma abantu benshi bakunda no kukibaza uko kuko usanga byose ukora métier de république zose n'ibintu byose bijya mu bantu bigaragara bakabimenya byose mugari umuntu usanga ari umuririmbyi ugasanga akora n'ikindi kintu kidatuma abantu bamumenya ari nk'umudandaza amenyekana bakuriya gusabira hehe
ego super hafu warakoze atubwiye ko wakoze kuri Izer FM byo kumenyesha makuru hanyuma kandi ubu twatuzi nako super hafu uri kuri Buja FM super hafu ni rya itandukaniro wabonye ryo gukorera kuri Izer FM na rya Izer FM risanzwe tuzi ko ari mu ntara usanzwe navukamo ni rya itandukaniro wabonye kuri Izer FM hamwe na Buja FM
itandukaniro rya mbere nuko Izer FM nahakoreye ntangura byose byitangaza makuru nabitanguriye muri Buja FM bambe muri Izer FM ariko muri Buja FM nahagiye mfise aka experience deja mpesha Izer FM itandukaniro rya kabiri nuko nyene mugani wawe itandukaniro rya mbere rigaragara Buja FM mu Rumonge bambe kuri Izer FM na hantu washobora gukora ikiganiro ubwo nyene abantu bose ukabaronka commentaire
yego
ziri ya commentaire hari ukuntu zisresa koko urashobora ukoze uno munsi abantu benshi turazinanye urasoka kuciye mu ibarabara abantu bose bagacamenya kuvuye gukora kandi ari wewe ugasanga rero umuntu arakubwiye oya binyo bintu bavuze kuri Real Madrid sibyo akagomba debat peut-être urafise n'ahantu ugiye kuri Buja FM rero kubera ko abantu baba nakumviriza bari kure na kure donc nyimba ari izo commentaires zizobera ku rubuga zizobera ku telefone abariho umwaye yuko woshobora kutaba stress cyane no ariko ngaha ugende uhura n'abantu niyo ni difference iyindi difference nuko bambe yoyo ni nyongera kuko navuye ngaha hari abantu bamaze kunkunda ke hose ikintu ihuriro ryojo nuko haba ngaha hari inshuti nahakuye haba kuri Buja FM hari izindi inshuti nunguze haba kubo dukorana no kuba twumviriza hose mba mbona nyene ndahashitse ndi muri famiye abantu banyishimiye haba hundi haba ho nahoze muga ni vya bindi nyene hose ni radio
umva ko ntatandukaniro ka nyene ri
bon ntatandukaniro kuko uretse ko ari kibanza gusa kiba cahindutse ntatandukaniro rigaragara kuko hose ni micro ibyo ushikiriza ni byo wasomye ne ntatandukaniro rigaragara peut-être itandukaniro nuko Habuja FM ibujumbura hari ukuntu murumonge Buja FM bambe Izere FM ivuga yonyene abanyarumonge bagomba kumviza inkino bumviza Izere FM muga Buja FM ifisi gipimo kukikorera mu yande ma radio menshi 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 cyane rero kuba Buja FM ushobora kubona ko ari radio donc biroroshe ko abantu bayikompara biroroshe cyane ko abantu bayikompara kubera Buja FM iyo yumvirizwa n'abantu benshi mugabo bantu bayumviriza ari benshi baba birengagije kumviriza ibindi biganiro by'inkino byinshi niyo yindi difference no uvuga
so pafu kiri ngamu Burundi turuka ko hari higanwa rya Izere Award rya hari bangamu naramagira igitunganije na radio Izere FM icyo nzi nuko wigeze kuba ugitabira so pafu ni cyahe cyigwa cyangwa ni cyake kintu wabonye muri Izere Award
ni competition kuko ihiganwa uretse Izere Award ihiganwa ri gushira ku munzane kandi rikagwa experience haba ivyo ushima haba ivyo udashima byose ni remark uramenya abantu uramenya abakunzi ufite uko bangana
yego
ari amo bakunzi canke mu bintu byose haba abantu baguhenda ko muri kumwe canke mutari kumwe donc ni kiganiro kikwereka byukuri ni ihiganwa rikwereka byukuri ibintu byose bikagushireya ku munzane ikibanza ufise mu muziki donc ibi bishobora kukuba ko mu muziki abantu beza urabamenya abantu babi kuri wewe uramenya kuko hajya mu muziki naho nyene habaho ibi bintu by'ibibazo byinshi abari ibyo wahura n'ibibazo byinshi umuntu ashobora kukwa kandi akakwanga kubera waririmbye kandi wowe warimbye kugira ryohe
wowe karimba bwangu mu gihe ariko nawe akakwanga
rero novuga nti nta kibi novuga kuko icyo twokwita ikibi ntacyo kiba ari ciza kuko kirakwigisha uko biri ko nibyo bintu rero novuga nti nakuye mu mahiganwa nkariya na hatoba ari Izere Award
ego turamaze kumva ko muno mwaka ashobora kuba iganwa rya Izere Award ni super format zokoroka ngaha mu gihugu cyacu cyo Burundi kandi uvuga ko wongiye gutangura kuvyura ibikorwa by'umuziki na cyane cyane ngaha mu ntara yacu nziza ya Rumonge super half twitege ko ushobora kuzuja muri Izere Award
birashoboka cyangwa ntibishoboke nkuko wavuze naje kugyamvyura ibikorwa byanje mu gibikorwa byanje biracari hafi cyane sinshobora gushika ngo nje numva yuko hariya ibintu byose ifo gushira ku munzanya nkuko nabikubwiye sinshobora gushika no munsi ngo nje numva ko ntegezwe gushika muri Izere Award ifo kuyumvira ico ntwaye muri Izere Award ni giki gishobora kumfasha gute kuko jewe nkunda kujya mu kintu nyibugiye mu higanwa
yego
ihiganwa uburondera intsinzi nyimba rero ubona yuko utiteguye kuburyo iyo ntsinzi yoboneka ilfo kubandanya myiteguro ukareka abamaze kwitegura bakaja mu ihiganwa ariko bizovana imyiteguro yanje ishobora kwihuta nkabona nti byukuri ngaha ndiyemera nibikorwa mfise bigeze ku rwego rwo nshobora kubihiganisha muga mu gihe bizoba bikiri ku rwego mbona yuko bitamfasha canke bitanyizeze intsinzi aho urumva ntegezwe kubangira gato Kuko izere wa dizamaza wa ingu kwa vudze. Vat deme disiti, deme disiti, deme disinefu. Yasivje deme vente. Na deme vente. Kuna munga kwa wamaza kuivuga. Zizoba andanya. Zizoba andanya. Dashobura kuitabia izikurikira. Mugano umva kwa niitegu. Yeni ize inzi.
Ego, ni Superafu tumaze kuganira byinshi ariko abakunzi za TV hari bamwe bashaka kumva by'ukuri ko Superafu nyine akirimba kwa kundi kwa kera ni Superafu akicikora mugabo kwa kera amusabye gatoya Superafu manze nyine uduci uduhagapera na cancane kuba muri kwa twemviza kugiza TV ashaka kumva ati Superafu acari wawe ndi
ndirimbi ya
na cancane ashaka kuno ndirimbo shasha no makanire
fisugundi ninyishita nyorohereza Ningama guateretse muhunzirishika kufyisa uwo gundi ndashaka kumukwibagisa kuko je wivyo mbona nti wahise ngonesa narumvise yuko tasiba kukuriza nanje nzirana n'umuhunga babazungana mwisa aho niho mbera kaga mukuba kosora ni pece sintamshindaga ndasi neza nzogutsindira kandi azobabara abonye utakimuririra kuple yacu zoyipuhira gicuze kukumpebera
Superafu navuga ko mukurangiza ariko ari umuntu yegeze ko nigeze kumva iyo ndimo nkita kumva nayo mbije ndi kumwe n'umuntu kanaka acambwira ati eske by'ukuri inengeso niyo nyene Superafu afise yo gutwara abantu
urumva rero mukuririmba kugira ngo uronke ikintu uririmbira umuntu biragoye cyane kandi iyo umuntu ashobora kumviriza ikintu agaca yumva ko ari ikintu gisanzwe buriya ntuba waririmbye info ko abantu basiga mu bibazo nk'ibyo rero iyo sije ni sije nyene itegezwe kumva kwanza ari umuntu yibaza kumengo ivyo bintu ntivyoririmbika umengo ningeso zamaze kogwa kimya kimya koko nta muntu numwe aja ku muntu wabandi yateguye
yakabivisemera nyene
akabivuga kumugaragara ntabwo bifatiye ku bintu nkora nta muntu numwe ashobora kuba abinyagereza ko no bayamaze kubimukorera gusa birabaho ikintu cyose kibaho kaho gategezwe kwiyumvira ku bintu abandi batararirimba uno munsi uririmbye ikintu abandi bose bama baririmbye canke kimenyerewe nta kintu do special bawazanye rero je nitaho cyane kuvyerekeye ngo kompoza muri ubwo buryo kuko nabantu benshi bashobora kuba babona hari umuntu afise umukobwa uwo mukobwa aramukunda muguriya muhungu ntiyitaye hujya mukobwa kandi wewe nta mukobwa ufise mukundana ugasanga biraguteye kumva tujya muntu yamafata nawe ujya mukobwa Niyo nyimunyi yaje ndamwibunga bumwe. Niko samba nari ngegaho nija.
Turajele mbanda gutinye. Ah Superafu. Ari kamushimye cyane ariko mukurangiza Superafu. Nagomana aka kajamushikiza bari kwatukurikirana abakunzi bawe ndetse nakunzi bari kwatukirana kugiza TV muri sange.
Akajambo nagomba shikirize ubwa mbere bwo ndashimiye TV yanyu kuba yampaye kino kiganiro hanyuma nkabafatiyeho aka kanya kugira ntera kamo abantu kwitaba bikomeye igiteramo cyo ku munsi wa gatandatu itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu azari ku munsi wa gatandatu kibanza
cy'urite
Town Beach igihe cy'isaha 11 kwinjira n'amafaranga 2000 tubafitiye ibintu bikomeye cyane apana bimwe byo kuvuga ku majambo by'ukuri jewe ndasezeraniye abantu bazoza kubazobona ikintu gishasha kiryoshe kijanye na performance rero ndabate yakama musidukane niyonka mutwereke gwa rukundo ndarukumbuye ndakumbuye guhagara imbere y'abanyaromonge ndabaririmbira nabo mbona baryohewe ko tuhagaze imbere yatu ariko tubabaririmbira niko kajambo nohereza
reka ngushime cyane reka ngushime nikashime namwe bakunzi bisiza TV reka ngushime rwa kuri Michael Madukirikana reka ngushime rwa mukuri kushoka kosuka ngo wa Madukirikana wamaze kugira subscribe n'ukicana utarekora gwango ikore gwango zo ukikana igano byose bica kwishiza TV takumena Superafu mwumvise byishimwe tari muzi kuri nyene mwumvise byose byinshi abemereye mwabyumvise kandi kuvyerekeye igiteramo ariko abategura ko gizo ari igiteramo no kwa kugizo gishye cyane gizo ari kimeze neza cyane ni kimwe mu biteramo bimaze byo biteguwe mu minsi inyuma yaho twadukumbuye ibirori bitunganijwe neza nkuko rero mwabonye mwabonye muze musudukane rero niyo nka muze tumushigikire umuntu wacu mu rumonge abari nga mu rumonge ndetse n'abari mu cyungararo reka ngushimire mwe mako madukikana mako manager Rev Fantome kuri microphone nyuma kamera mako mikomera no be ngushimire vuga nti bye bye ciao ciao.